Simplex Music.
I'm out to another place. Yes.
Mambo wa mwari uone nekuti ndimwari anosimudza maro achimagara.
kuparadza pamusoro soro pasina fungirwe nevanhu takaramba wakabatirira panguo yependero wacho uchinamati
anosatye anosimudza maro